Ezekiel chapter 18, Uhezekile isahluko seshumi nesibhozo. Kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, uyintoni na kuni lo mzekeliso nizikelisa ngawo emhlabeni wakwaSirayeli? Nisithi, oyise badla idiliya ezimuncu kwababuthelezi amazinyo onyana. Lihleli nje, itsho iNkosi uYehova ukuthi, anisayi kuba sazekelisa ngalo mzekeliso kwaSirayeli. Yabonani, yonke imiphefumulo yeyam, umphefumulo oyise unjengomphefumulo onyana, yeyam yomibini, umphefumulo onayo kuya kufa wona. Umntu xa athe waba lilungisa, wenza ngokwesiko nangobulungisa, akadlela ezintabeni. Amehlo akhe akawaphakamisela kwizigodo zendlu yakwaSirayeli. Umfazi ommelwane wakhe akamenza inqambi. Akasondela kumfazi enomzi. Akamxinzelela phantsi umntu. Wasibuyisa isibambiso sokuboleka kwakhe. Akaxhakamfula, wamnika olambileyo isonga sakhe. Wamkubungela oze ngengubo. Akanikela imali kuba adle abanye ngayo. Akathabatha nzala yamboleko. Wasibuyisa isandla sakhe kugqitheni. Wenza ngokwesiko nangenyaniso phakathi kobani nobani. Wahamba ngemimiselo yam. Wagcina amasiko am. Ukuba enze ngenyaniso. Ulilungisa. Inene uya kuphila. Itsho iNkosi uYehova. Ke ethe wazala unyana osisigwinta, ophalaza igazi, owenza nokuba inye kwezo zinto, ke yena ezo nto zonke engazenzanga, unyana kananjalo, odlela ezintabeni, omenza inqambi umfazi ommelwane wakhe, oluxinzelela phansi usizana nehlwempu, oxhakamfulayo, ongasibuyisiyo isibambiso, owaphakamisayo kwizigodo amehlo akhe, owenza amasikizi, onikela imali kuba adle abanye ngayo, othabatha inzala yemboleko, wophila nake loo unyana. Akayi kuphila, wenze onke la masikizi, uya kubulawa afe, igazi lakhe liya kuba phezu kwakhe. Yabonani ke, ethe yena lo wazala unyana, othe wazibona zonke izono zikayise ezenzayo, aboneke, angenjenjalo, angadleli ezintabeni, amehlo akhe angawaphakamiseli kwizigodo zendlu kaSirayeli, umfazi ommelwane wakhe angamenzi inqambi, angamxinzeleli phansi umntu, angabambisi ngesibambiso, angaxhakamfuli isonka sakhe asinike olambileyo, amgubungele oze ngengubo, abuyise isandla sakhe kolusizana, angadli abanye ngemali, angathabathi inzala yamboleko. Wenza ngokwamasiko am, uhamba ngemimiselo yam, lo unyana akayikufa ngobugwenxa bukayise, inene uya kuphila. Uyise yena ngokokuba ecudise kakubi, exhakamfule umzalwane, wenza kungalungileyo phakathi kwabantu bakowabo. Yabonani, uya kufa ngobugwenxa bakhe. Ukanti nithi ke, kungathubalini na ukuba unyana angathwali ubugwenxa bukayise? Unyana kaloku wenza ngokwesiko nangobulungisa. Uyigcinile yonke imiselo yam, wayenza, inene uya kuphila. Umphefumlo wonayo, kuya kufa wona wodwa. Unyana akayi kuthwala bugwenxa bukayise, noyise akayi kuthwala bugwenxa bonyana. Ubulungisa belungisa, buya kuba phezu kwalo. Nokungendawo, kongendawo, kuya kuba phezu kwakhe. Ongendawo ke, xa athe wabuya ezonweni zakhe zonke azenzileyo, wayigcina yonke imimiselo yam, wenza ngokwesiko nangokubulungisa. inene uya kuphila akayi kufa. Zonke izikrekro zakhe azenzileyo aziyi kukhujulelwa kuye. Ubulungisa bakhe abenzileyo uya kuphila. Kumnandi na kanene kum ukufa kongendawo, itsho iNkosi uYehova. Okumnandi kum asikuko na ukuthi abuye ezindleleni zakhe aphile. Khona ekubuyeni kwelungisa ebulungiseni balo, lenza ngobugqwetha ngokwamasikizi awenzileyo ongendawo. Lophila nalona, yonke imisebenzi yalo yobulungisa elayenzayo ayiyi kukhunjulwa. Ngenxa yobumenemene balo elimeneze ngabo, nangenxa yezono zalo elone ngazo, ngenxa yezo zinto liyakufa. Ukanti nithi ke, indlela yeNkosi ayilungelelene. Kanive, lukaSirayeli, indlela yam ayilungelelene yini na? Asize zenu na indlela ezingalungeleleneyo? Xa lithe ilungisa labuya ebulungiseni balo, lenza ngobugqwetha, lofa ngezo zinto, lofa ngobugqwetha balo elibenzileyo. Xa athe ongendawo wabuya kungendawo kwakhe akwenzileyo, wenza ngokwesiko nangobulungisa, yena uya kuwusindisa umphefumlo wakhe. Ekubeni ebonile wabuya ezikrekweni zakhe zonke azenzileyo, uya kuphila akayi kufa. Ukanti ithi ke indlu kaSirayeli, indlela yeNkosi ayilungelelene. Indlela zam azilulungelelene na, ndlu kaSirayeli? Asize zenu na indlela ezingalungeleleneyo? Ngako oko ndiya kunigweba elowo ngokwendlela yakhe, ndlu kaSirayeli, itsho iNkosi uYehova. Buyani nizibuyise ezikrekweni zenu zonke, bungabi sisikhubekiso bugwenxa kuni. Lahlani zonke izikreko zenu enikreqe ngazo, nizenzele intliziyo entsha nomoya omtsha. Yini na kuba nife, ndlu kaSirayeli? Ngokuba akumnandi kum ukufa kofayo, itsho iNkosi uYehova. Zibuyiseni ke niphile. Amen.
Ezekiel chapter 19, incwadi kaEzekiel isahluko seshumi elinesithoba. Wena ke yenza isijwili ngezikhulu zakwaSirayeli uthi, uyintoni na unyoko, ingonyamakazi ebuthume phakathi kwingonyamakazi, ewondlela amathola ayo phakathi kwengonyama ezintsha, yakhulisa elinye emathuleni ayo laba yingonyama entsha, lafunda ukuqwenga inyamakazi, ladla abantu, iintlanga zahlaba umkhosi ngalo, labanjiswa emadini wazo, zalisa izweni lamayiphutha lifakwe amakhonco. Yakubona ingonyamakazi ukuba aliphumeleli, lidakile ithemba layo, yathabatha elinye emathuleni ayo yalenza ingonyama entsha, lahamba-hamba phakathi kwengonyamakazi laba yingonyama entsha, lafunda ukuqwenga iinyamakazi, labadla abantu, labaza abahlubokazi babo, layenza amanxiwa imizi yabo, kwaba senkangala kwilizwe nakwinzaliseko yalo ngezwi lokubharhula kwalo. Iintlanga zaba ngenxa zonke emazweni, zamisa kulo, zawuxwabulula phezu kwalo umnatha wazo, labanjiswa emadini wazo, zalifaka endlwaneni elinamakhonco, zalisa kukumkani waseBhabhili, zalisa ezimboniselweni, ukuze ilizwi lalo lingabi savakala ezintabeni zakwaSirayeli. Unyoko ube njengomdiliya otyelwe ngasemanzini ekuphumleni kwakho, waqhama wanamasebe amaninzi ngenxa yamanzi amaninzi, waba namasebe aqinileyo okuba ziintonga zabalawuli, ubude bawo baphakama baphezulu phakathi kwengqimba zamafu wabonakala ekuphakameni kwawo ngobuninzi bamasebe awo wanyuthulwa ke ngobushushu wakhahlela emhlabeni ulophu lwasempumalanga lwazomisa iziqhamo zawo axhuzula omamasebe awo aqinileyo atsha ngumlilo ngoku ke utyelwe entlango ezweni elingumgqwebethu elomileyo kuphume ke umlilo emahlamvini amasebe awo wazitshisa iziqhamo zawo akwabakho sebe liqinileyo kuwo lokuba yintonga yokulawula sisijwili ke saye siya kuba sisijwili. Amen. Ezekiel chapter 20, incwadi kaEzekiele isahluko samashumi amabini. Ke kaloku kwathi ngomnyaka wesixhenxe ngenyanga yesihlanu ngolweshumi enyangeni leyo kwafika amadoda evela kumadoda amakhulu akwaSirayeli ukuba abuziswe kuYehova ahlala phantsi phambi kwam. Kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, nyana womntu thetha namadoda amakhulu akwaSirayeli uthi kuwo, itsho inkosi uYehova ukuthi, nize kubuzisa kum na, ndihleli nje kunakanye ukuba ndibuzwe nini, itsho inkosi uYehova. Uza kuba gweba na, uza kuba gweba na, nyana womntu. Bazise ke amasikizi oyise. Yithi kubo, itsho inkosi uYehova ukuthi, ngemini endamnyulayo uSirayeli, endayiphakamiselayo isandla sam imbewu yendlu kaYehova, endazazi sakubo ezweni laseYiputa, endabaphakamisela isandla sam ndisithi, uYehova uThixo wenu, ngaloo mini kanye ndabaphakamisela isandla sam ukuze ndibakhuphe ezweni laseYiputa, ndibase ezweni endabahlolelayo lona, elibaleka amasi nobusi, liligugu kunamazwe onke. Ndathi kubo, lahlani elowo izinto ezinezothe zamehlo akhe, ningazenzi ingqambi ngezigodo zaseYiputa, ndinguYehova uThixo wenu. Basuka baba neenkani kum, abavuma ukundiphulaphula, abazilahla elowo izinto ezinezothe zamehlo akhe, abazishiya izigodo zaseYiputa. Ndathi ke, ndiyakuthulula ubushushu bam phezu kwabo, ndiwuphelelise kubo umsindo wam phakathi kwelizwe laseYiputa. Koko ndenzayo ngenxa yegama lam, ukuze lingahlanjelwa emehlweni entlanga ababe phakathi kwazo, endazisa kubo emehlweni azo ekubakhupheni kwam ezweni laseYiputa. Ndabakhupha ke ezweni laseYiputa, ndabasa entlango, ndabanika imimiselo yam, ndabazisa namasiko am awothi umntu ewenzile aphile ngawo. Kananjalo ndabanika iisabatha zam ukuba zibe ngumqondiso phakathi kwam nabo, ukuze bazi ukuba mna Yehova ndiyakuba ngcwalisa. Indlu kaSirayeli yesuka yaba nenkani kum entlango, abahamba ngemimiselo yam, bawacekisa amasiko am awothi umntu ewenzile aphile ngawo, bazihlambela kakhulu iisabatha zam. Ndathi ke, ndiyakuthulula ubushushu bam phezu kwabo entlango, ukuze ndibagqibele koko ndenzayo ngenxa yegama lam, ukuze lingahlanjelwa emehlweni entlanga endabakhuphayo emehlweni azo. Kananjalo mna ndabaphakamisela isandla entlango ukuba ndingabasi ezweni endandibanikile, elibaleka amazwi nobusi, liligugu kunamazwe onke, ngenxa yokuba bawacekisayo amasiko am, abahamba ngemimiselo yam, bazihlambela iisabatha zam ngokuba intliziyo yabo yazilandela izigodo zabo. Koko laba neceba iliso lam kubo ukuba ndingabatshabalalisi, ndingabagqibeli entlango. Ndathi ke koonyana babo entlango, musanukuhamba ngemimiselo yonu yihlo. Ninga wagcini amasiko abo. Ninga zenzi inqambi ngezigodo zabo. Mna Yehova ndinguThixo wenu. Hambani ngemimiselo yam. Niwagcini amasiko am. Niwenze. Nizingcwalise isabatha zam. Zibe ngumqondiso phakathi kwam nani. Ukuze nazi ukuba ndinguYehova uThixo wenu. Basuka onyana baba ninkani kum. Abahamba ngemimiselo yam. Abawagcina amasiko am ukuba bawenze. Awothi umntu ewenzile aphile ngawo. Bazihlambela isabatha zam. Ndathi ke ndiyakuthulula ubushushu bam phezu kwabo. Ndiphelelise umsindo wam kubo entlango. Koko ndasibuyisayo isandla sam. Ndenza ngenxa yegama lam. Ukuba lingahlanjelwa emehlweni entlanga. Endabakhuphayo emehlweni azo. Kananjalo ndabaphakamisela isandla sam entlango ukuba ndibachitha-chithe ezintlangeni ndibaphangalalisele emazweni ngenxa yokuba bengawenzanga amasiko am bayicekisayo imimiselo yam bazihlambela isabatha zam amehlo abo alandela izigodo zoyise nam ndabamisela imimiselo engabalungeleyo namasiko abangena kuphila ngawo. Ndabenza inqambi ngezipho zabo ekucandiseni kwabo emlilweni yonke. Into evula isizalo ukuze ndibaphanzise ukuze bazi ukuba ndinguYehova. Ngako oko thetha kwindlu kaSirayeli nyana womntu uthi kubo itsho inkosi uYehova ukuthi oyihlo babuye bandinyelisa nangale nto ekumenzeni kwabo abame nezangako kum. Kuba xeni kweni ndabasayo ezweni endasipha kamiselayo isandla sam sokuba ndibanike lona. Basuka bakhangela zonke iinduli ezinde nemithi yonke etheshini. Bayibingelela khona imibingelelo yabo. Banikela khona imisondezo yabo eqombisayo. Babeka khona ivumba lamadini abo elithozanisayo. Bathululela khona iminikelo yabo ethululwayo. Ndathi ke kubo, esi siganga niya kuso, siyintoni na. Igama laso ke kuthiwa sisiganga unanamhla. Ngako oko yithi kwindlu kaSirayeli, itsho inkosi uYehova ukuthi nizenze inqambi ngendlela yoyihle. Niyenyuze ngokulandela izinto zabo ezinezothe nje. Nizenze iinqambi ezigodweni zenu ngokunikela izipho zenu. Nangokuba candisa emlilweni onyana benu. Nanamhla mna ndingabuzwa nini na ndlu kaSirayeli. Ndihleli nje itsho inkosi uYehova. Andiyi kubuzwa nini nakanye. Loo nto ithe qatha emoyeni wenu. Ayiyi kubakho nokubakho. Leyo nithi siya kuba njengentlanga, njengemizalwane yamazwe, silungiselele kwimithi namatye. Ndihleli nje inyaniso itsho inkosi uYehova ngesandla esithenqi nangengalo eyolukileyo nangobushushu obuthululwayo. Ndiya kuba ngukumkani phezu kwenu. Ndonikhupha ezizweni ndinibuthe emazweni enaphala ngalaliswa kuwo. Ngesandla esithenqi nangengalo eyolukileyo nangobushushu obuthululwe lwayo. Ndiyakunisa kwintlanga yezizwe. Ndimangalelane nani. Sikhangelane ebusweni. Njengongo ndamangalelane oyihlo kwintlanga yelizwe laseYiputa. Ndiyakwenjenjalo kumangalelana nani. Itsho inkosi uYehova. Ndoniphumelelisa phantsi kwentonga. Ndinibophelele ngumqophiso. Ndibakhethe kuni abagwelikayo namakreqayo kum. Ndiya kubakhupha ezweni lokuphambukela kwabo. Ke akuyi kungena namnye emhlabeni wakwaSirayeli. Ukuze nazi ukuba ndinguYehova. Itsho inkosi uYehova ukuthi, nina ke ndlu kaSirayeli. Hambani nikhonze elowo isigodo sakhe. Kodwa emveni koko. Inyaniso niya kundiphulaphula. Ningabisa lihlambela igama lam elingcwele ngezipho zenu nangezigodo zenu. ngokuba itsho inkosi uYehova ukuthi entabeni yam engcwele, entabeni ende yakwaSirayeli, khona apho iya kundikhonza yonke indlu yakwaSirayeli, yonke iphela ezweni. Khona apho baya kuba likholo kum, khona apho ndiya kubiza imirhumo yenu nentlahlela yezipho zenu entweni yenu yonke eniyicwangcisayo. Niya kuba likholo kum, ninevumba elithozamileyo ekunikhupheni kwam ezizweni, ndinibuthe emazweni enaphangalalisa kuwo, ndizingcwalise kuni emehlweni eentlanga. Nazi ukuba ndinguYehova ekuniseni kwam emhlabeni nakwaSirayeli, ezweni endasiphakamisayo isandla sam sokuba ndilinike oyihlo. Niya kuzikhumbula khona iindlela zenu neentlonti zenu zonke enezenza ingqambi ngazo, nizikruqukele ngokwenu ngenxa yazo zonke izinto ezimbi enizenzileyo. Nazo kuba ndinguYehova ekuniphatheni kwam ngenxa yegama lam, kungekhona ngokwendlu zenu ezimbi nangokweentlonti zenu ezibolileyo, ndlu kaSirayeli, itsho inkosi uYehova. Kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, nyana womntu, bhekisa ubuso bakho kwelasezantsi, uwise intetho, usingise ezantsi, uprofete ngehlathi lelizwe lasezantsi. Uthi kwihlathi lelizwi lasezantsi, live ilizwi likaYehova, itsho inkosi uYehova ukuthi, yabona ndifaka umlilo kuwe, utshise kuwe wonke umthi omanzi nawo wonke umthi omileyo. Akuyi kucima dangatya lamadangatya. Borhawuka ubuso babantu bonke, kuthabathe ezantsi kuse entla. Yabona yonke inyama ukuba mna Yehova ndiwubasile, awuyi kucinywa. Ndathi, awu Nkosi Yehova, bathi ngam lo, ake nzi ngemizekeliso kodwa na. Amen.